kendo jo Kristus. Kawuono gamneka mar 33 mar higa. Somo mokwongo ne wawinjo kowuok kuom kitap Isaya ma jahulo. Isaya ma jahulo ne en achiel kuom johulo madongo mag Nyasaye e ndalo ma chikruok machon. Tonyisowa malong'o kaka ne oyiere. Nyasaye yiero ng'ato moluongi eko miyo tich modhi tiyo, eko ore. Owachonwa maber ni ne oyiere mowire gi mo moyudo chuny matakatifu. Chuny matakatifu manoyudo ema nomiye teko mar dhi kelo warruok ni ji. Mana kaka wan bende, kaka jo Kristos e ngimawa, ne wayudo baptism. Chieng' ne wayudo baptism, ne wabedo jodolo kowirwa kod Krisma kata Krism. Ne wabedo jodolo, ne wabedo ruodhi, kendo ne wabedo johulo. Dolowa en dolo mamiwa thuolo mar bedo achiel e sakrament mar Eucharistia kod jo padri kata ng'ata ang'ata masomo mesa, biskop kata papa kata kardinal. Jowir manowiwa no nomi wabedo johulo. Omi wan bende mana kaka Isaya ma jahulo ne oyierwa. Nyasaye noyieri kamoro amora ma intie kae. Nyasaye noyieri kaka nyathine. Chieng' mane yudo baptism, Nyasaye noyieri. Emomiyo Nyasaye nowiri momii tich mar dhi lando warruok ne e piny mangima noganda. Wan kaka jo Kristos onego wabed kod thuolo mar wuoyo gi jok ma kamago, puonjogi wach Nyasaye, mondo gibed thuolo, mondo giwe chike gi machon, mondo ging'e Kristus kendo gitwere kuom Kristus. Mano emomiyo kawuono wan bende wabiro nwoyo sakrament, wabiro nwoyo singruok mane watimo kodgi. Sama wanwoyo singruok, waparo ngimawa e sakrament no. Ere kaka wasedak kaka jo Kristos e sakrament mar konfirmasyon. Mano emomiyo wanwoga singruok wa sama ji yudo sakrament mar konfirmasyon. Paronwa, ito bende adier, asebedo askach eklesia motegno, bende aserito yiena, be aserito yie mar jo Kristos mamoko, be aserito sakrament mag eklesia, be asetimo kaka eklesia dwaro, be asetiyo tija kaka ja Kristos maber eklesia. Mago gik ma nyaka wapenjre odiechieng' ma kawuono. Chuny matakatifu ema notayo Isaya ma jahulo. Ng'eni ng'anyiew ji en ng'at moseloko ji mana kata buk ma koro inyiewo. Okind dhano. Sami nyiewi okind dhano. Kata teko ma Nyasaye nochweyigo, momigo, teko mar bedo dhano, ng'ano kia. Onyiewi gi pesa. Nyaka watang'. Let the youth be very careful. Let nobody buy you. Lead your own life. Be busy. Poor. Puodho nitie, pur. Ka in nyathi manicho loro skul, dweche ariyo duto ma intie dala. Inyalo puro mipidh nyanya kata kitungu midhi usi minyiewgo buk koyaw higa manyien. Bed ng'at matimo gimoro. Webedo ng'at ma ok dwa timo gimoro. Bed ng'at ma busy. Try to make yourself busy. Because when you are idle, then the devil will buy you. Ibiro chako timo gik moko magalagala nimar iwacho ni tich onge. Wan gi system moro mar education ma nyaka achon. Mane ji paro ni apuonjora abiro dhi yudo tich e ofis. Mago tinde wiro onego wilgo. Tich miyudo e ofis kata jo university adi ma tindo owuotho awuotha ma wuochegi obam. onge tich ofis. Nyaka iti tiji kendi. Puonjri tich ma inyalo tiyo gi lweti, inyalo tiyo gi obwongoni, chak timo giri. Kane Obama obiro kane wacho ni we should invent and become entrepreneurs. Ngeche ni tiji wuon minyalo tiyo, inyalo chako tiji wuon mitiyo makelo ni pesa. Tije mwachaye, kata dhiye polytechnic, puonjruok kata mna gedo, timo masonry, kata wengu. Jomoko chaye tije go malich. Jomoko gin tich, maka in go to onge nganyalo giki. Yudo pesa li, ni mari tiyo tiji kendi. Tindo ka jowa mang'eny, wan gi nyithindo moa university, ma tije bilago okinyal timo. Aseneno nyathi moa university ma dala gi lum ng'enye kabisa. Owuotho e lum, odwa gore piny. Towacho ni jogi ok nyal beto lumbigi oko. Jogi. To en modhi nyaka university, en monego ng'e niya, dalawa ka onego alos maber, onego apidh yien, onego alos ka mondo obed maler. En mibiro yudo ni pod odwaro ni min gi manonyuole ema podi nyaka kumoa e chiro manyiedhi malosne chae emare ni ja university. Ok konywa. We have to change our minds. Ani momiyo kano puonjo, when Christ taught, he taught life, he imparted life. He did not impart knowledge. That's why we Christians live the life of the church. We live the sacraments. We live the life of prayer. We live the life of imitating Christ, following Christ. Wadak waluwo Christus. Wadak e ngima mar sacrament. Ok wadak e ngima mar ng'eyo sacrament. Wadak e ngima mar sacramentno. Mani momiyo Yesus Kristo sene puonjo to puonjne nopogore. Emomiyo seche duto no owinjo ka ji wacho ni rieko ni ogolo kanyo. Opuonjo mopogore gi jok ma osepuonjo. Nang'o? Ikuok. Nopuonjo ngima. Omiyo wan bende kaka jo Kristus nyaka wang'e ni sakrament mag eklesia gin ngima monego wadage. Yudo kata Nyasaye manochwe piny, manochwewa. Wawinjo Nyasaye notiyo kuom ndalo abiriyo eko yweyo. Notiyo. Nyasaye bende tiyo. Ang'o miyo wan waluoro tich? To moloyo waluoro tich mitiyo gi lwedo. Waluoro. Wakawo ni tich mitiyo gi lwedo en gima chido. To ok wanyal bedo jok modak maber mong'e Nyasaye kok wati gi lwetwa. Nyasaye bende otiyo gi lwete. To wan ok wadwa tiyo. Paul kawuono wachonwa niya, wati eka wanyalo dak maber kuonde mwadake. E utewa kuonde mwadake, e gwenge kuonde mwadake, ka ji duto tiyo, to ji duto mor. To ka jomoko ok ti, to jomoko bedo jokuoge, ema go ji, ema timo gik mopogore opogore. Kendo imedo jiwa kawuono, Kristus jiwowa kawacho ni, nyaka wabed jo Kristus moikore seche duto. Kwarito ndalowa ma Kristus noduogie. Kik watuor. Wabiro neno honni mang'eny, wabiro neno gik matimore madongo dongo mamiyo waluor, wabiro neno lwenje gi gik madongo dongo matimore. Kik iluor. Dag e ngimani kendo mi ngimani obed gi ranyisi makare. Amen. Opar matin.